Ndavuga nanjye muri rusange twahujwe na nyiribambe kandi ndumubiri umubiri wanjye ni mutaraga ndabona bose badushaka nagushaka he gusaba nishuka
Promoter.